Matthew chapter 27, Umateyu isahluko samashumi amabini anesixhenxe. Kuthe ke kwakusa babhunga bonke ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu abantu ngaye uYesu ukuba bambulale. Bathi bakumbopha bamhola bamnikela kuPontiyo Pilato irhuluneli. Waza uYuda lowo wamngcatshayo ebone ukuba ugwetyiwe wazohlwaya wawabuyisela kwakubabingeleli abakhulu namadoda amakhulu loo maqhosha esilivere amashumi mathathu esithi, ndonile kuba ndingcatshe igazi elingenatyala. Bathi ke bona, ini na kuthi loo nto? Zibonele wena, wawaphosa phantsi etempileni, apho loo maqhosha esilivere wemka waya wazixhoma. Ke kaloku ababingeleli abakhulu bawathabatha loo maqhosha esilivere, bathi, akuvumelekile ukuwagalela emkhombeni weminikelo ngokuba eli nani legazi. Babhunga ke bathenga ngawo umhlaba wombumbi ukuze ube yindawo yokungcwaba abasemzini. Kungoko wabizwayo lo mhlaba ngokuba ngumhlaba wegazi kwada kwanamhlanje. Kwazaliseka ke okwathethwayo ngoYeremiya umprofeti esithi, bawathabatha loo maqhosha esilivere amashumi mathathu, inani lalowo wamiselwa inani. Abamisela inani abonyana bakaSirayeli, bawarholela umhlaba wombumbi njengoko yandiyalelayo inkosi. Wema ke uYesu phambi kwerhuluneli, yambuza irhuluneli isithi, unguye na ukumkani wamaYuda? Wathi ke uYesu kuyo, nawe utsho. Ekaloku ekumangalelweni kwakhe ngababingeleli abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto, aze athi uPilato kuye, akuziva na ukuba zininzi kwazo iindawo abazingqinayo ngawe? Akaphendula zwi noko lilinye. Yada yamangaliswa kakhulu irhuluneli leyo. Ke kaloku imithendeleko ngemithendeleko irhuluneli ibiqhele ukuzikhululela izihlwele umbanjwa abe mnye lowo babesithi bamfuni. Baye ke ngelo xesha benombanjwa obesazeka ekuthiwa nguBarnabas. Bakubona ukuba ngoko bahlanganisene, wathi kubo uPilato, nithanda ukuba ndinikhululele uphi na, uBarnabas, uYesu ekuthiwa nguKristu, kusini na? Kuba ebesazi ukuba bamnikele ngomona. Akubona ukuba uhleli esihlalweni sokugweba, umfazi wakhe wathumela kuye esithi, uze ungabi nakuthini kulo mntu, ulilungisa, kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe. Kodwa ababingeleli abakhulu namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele ekuthini zicele uBarnabas zimtshabalalise uYesu. Yaphendula ke irhuluneli yathi kubo, nguphi na kwaba bobabini enithanda ukuba ndinikhululele yena? Batheke bona nguBarnabas. Athi uPilato kubo, ndimenzeni na ke uYesu ekuthiwa nguKristu? Bathi kuye bonke, makabethelelwe emnqamlezweni. Yathi ke irhuluneli, kuba enze bubi buni na? Kwaba kukhona ke bancamisayo ukuqhankqalaza, besithi makabethelelwe emnqamlezweni. Uthe ke uPilato akubona ukuba akancedi lutho, ebona ukuba zisuke zangakumbi isiphithiphithi. Wathabatha amanzi, wahlamba izandla phambi kwezihlwele, esithi, andinatyala egazini lalo mntu, ulilungisa ziboneleni nina. Baphendula bonke abantu bathi, igazi lakhe malibe phezu kwethu, na phezu kwabantwana bethu. Waza wabakhululela uBarnabas, wathi ke emtyakatyile uYesu, wamnikela ukuba abethelelwe emnqamlezweni. Aza amasoldati erhuluneli amthabatha uYesu, amsa endlwini yerhuluneli, alihlanganisela phezu kwakhe ibutho lawo liphele. Amhluba, amnxiba ingubo ebomvu, aluka isitshaba ngameva, amthijize ngaso entloko, abeka neengcongolo esandleni sakhe sokunene, awa ngamadolo phambi kwakhe, adlala ngaye esithi, ah, kumkani wamaYuda, amthicela, ayithabatha ingcongolo, ambetha entloko. Athi akuba edlale ngaye, amhluba ingubo leyo, amambathisa kwa ezakhe ingubo. Amhola aya kumbethelela emnqamlezweni. Atheke ekuphumeni, afumana umntu wasekirene ogama linguSimoni, anyanzela lowo ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe. Athi akufika ndaweni kuthiwa yiGolgotha, oko kukuthi indawo yokhakhayi, amnika iviniga iphithikezwe nenyongo ukuba asele, wathi akuyiva akavuma ukuyisela. Athi ke akumbethelela emnqamlezweni, abelana ngeengubo zakhe, esenza amaqashiso ukuze kuzaliseke okwathethwa ngumprofeti esithi, babelana ngeengubo zam, benza amaqashiso ngesambatho sam. Ahlala phantsi amlinda khona apho, babeka ngaphezu kwentloko yakhe ityala lakhe libhaliwe, kwathiwa, lo nguYesu kumkani wamaYuda. Kwaza kwabethelelwa naye eminqamlezweni izihange ezibini, esinye ngasekune nesinye ngasekhohlo. Bamnyelisa ke bona abadlulayo, behlunguzela intloko zabo, besithi, ukuthi wena uchitha itempile uyakhe ngeentsuku ezintathu, zisindise ukuba ungunyana kaThixo, yihla emnqamlezweni. Ngokukwanjalo ke nababingeleli abakhulu bedlala ngaye, benabo ababhali namadoda amakhulu, bathi, abanye wabasindisa, yena ngokwakhe akanakuzisindisa. Ukuba ungukumkani kaSirayeli, makehle kaloku nje emnqamlezweni. Sokholwa nguye ukholose ngothixo. Makamhlangule kaloku nje ukuba uyamthanda kuba wathi ndingunyana kathixo. Zaye ke nezihange ezibe zibethelelwe emnqamlezweni naye zimngcikiva kwangokunjalo. Kuthe ke kuthabathele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, "Eli, Eli, lama sabakatani," oko kukuthi, "Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na?" Ingxenye ke yababemi khona yakuva yathi lo mntu ubiza uEliya. Wesuka wagidima kwa oko omnye kubo, wathabatha imfuxa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza. Bathe ke bona abanye, "Khawuyeke sibone ukuba uEliya uza kumsindisa na." Uthe ke uYesu ephinde wadanduluka ngezwi elikhulu wawukhupha umoya wakhe. Lasuka ikhuselo lengcwele lakazuka kubini lithabathele phezulu ladalesa phantsi. Umhlaba wanyikima namawa acandeka namangcwaba avuleka zathi izidumbu ezininzi zamangcwaba ababelele zavuka. Baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi. Ke kaloku umthethelikhulu nabo babelinda uYesu naye bakubona ukunyikima oko nezo zinto zenzekileyo boyika kakhulu besithi, "Inyaniso lo ebengunyana kathixo." Kwaye kukho ke khona abafazi abaninzi bekhangele bemgama bona babemlandele uYesu kwelaseGalili bemlungiselele. Ekwakukho phakathi kwabo uMariya waseMagadala noMariya unina woYakobi noYose kwanonina wonyana bakaZebhedi. Kwathi ke kwakuhlwa kweza umntu osisityebi waseArimathi ogama linguYosefu owaye ngumfundi kaYesu naye. Yena lowo waya kuPilato wacela umzimba kaYesu. Waza uPilato wathi makawunikelwe umzimba. Ewuthabathile ke umzimba uYosefu wawusongela kwilineni entle emhlophe wawubeka kwelakhe ingcwaba elitsha abelichole eweni waqengqela ilitye elikhulu emnyango wengcwaba elo wemka. Baye ke bekhona apho uMariya waseMagadala nomnye uMariya behleli phantsi malunga nengcwaba. Ke kaloku ngengomso eliyimini esemva kwaleyo yokulungiselela bahlanganisana ababingeleli abakhulu nabafarasi kuPilato besithi, "Nkosi, sikhumbule ukuba umlahlekisi lowo wathi esahleli emveni kweentsuku ezintathu ndiyakuvuka." yitsho ngoko linqatyiswe ingcwaba kude kube lusuku lwesithathu. Hleze abafundi bakhe beze ebusuku bambe bathi ke ebantwini, uvukile kwelabafileyo. Luze olo kugqibela ulahlekiso lube lubi kunolokuqala. Wathi ke uPilato kubo, ninabo abalindi, hambani niye kunqabisa ngoko nazi ngako. Baya ke bona balinqabisa ingcwaba ngokulitywina ilitye bekunye nabalindi. Amen.
Matthew chapter 28, Umateyu isahluko samashumi amabini anesibhozo. Ke kaloku ekupheleni kwesabatha, ekuseni ngolokuqala usuku lweveki, kweza uMariya waseMagadala nomnye uMariya beza kulikhangela ingcwaba. Kwasuka kwabakho unyikimo olukhulu kuba kwakuhle isithunywa senkosi emazulwini seza saliqengqa ilitye lesuka emnyango sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengombane, nesambatho saso saye simhlophe njengekhwephu. Ngokoyika sona ke bangcangcazela abalindi baba njengabafileyo. Saphendula ke isithunywa sathi kubafazi abo, musani ukoyika nina, kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lowo ubethelelwe emnqamlezweni. Akakho apha, kuba uvukile. Njengoko watshoyo, izani niyibone indawo apho ibilele khona inkosi. Yiyani ngokukhawuleza nibaxelele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Niyabona uyanandulela ukuya kwelaseGalili, nombona khona apho, yabonani ndinixelele. Bephume kamsinya engcwabeni benokoyika nokuvuya okukhulu, bagidima baya kubabikela abafundi bakhe. Ke kaloku xa baya kubabikela abafundi bakhe, wathi thu uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani. Beza ke bambamba ngeenyawo baqubuda kuye. Aze athi uYesu kubo, musani ukoyika. Yiyani kubatyela abazalwane bam ukuba baye eGalili, bondibona khona apho. Bakubona ukuba bayaya ke kwesuka kwafika abathile babalindi kuwo umzi, bababikela ababingeleli abakhulu zonke izinto ezenzekileyo. Bathe bona bakuhlanganisana namadoda amakhulu, bakubhunga bawanika imali eninzi amasoldati lawo, besithi, zenithi abafundi bakhe beze ngobusuku, bamba silele. Nokuba ithe yavakala le nto kwirhuluneli, thina soyithumalalisa senze ningabi naxhala nina. Ayithabatha ke imali leyo, enza njengoko abexelelwe ngako. Laza elozwi laduma kumaYuda kwada kwanamhlanje. Bahamba ke abafundi abalishumi elinanye baya kwelaseGalili kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu, baza bakumbona baqubuda kuye, ke ingxenye yathandabuza. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizele egameni loYise, loNyana, loMoya oyingcwele. Nibafundise ukuba bazigcine zonke izinto endiniwesela umthetho ngazo. Niyabona, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Amen.